kazi kati nguve ipeke wapeke singa Nikwata wane molelo Amelia matakungusu Nakuneka waita timu mavisi nengu kaito sisye
Thank you. be out, eh? Shambi. Anyeli Bende. Kiki Kenamasio. Mwana David Kenamasio. Jacob Kuba. Mwagose matunda ala kualite, eh? Shambi ki. Manio.
Boris Mutazimuli, Julia Mugu.